ubhajethi yami ukuthi ngamakhali esikho. Ongafaka ama 6 meter ke. Ongafaka ama 6. Ongafaka 6 meters wa 216 fence 3 ringes 648 ngakho bange 6 foot. Yes,
katamina.
Okay. Okay, man.